party mood. Took a party mood. So sweet, na muziko na mwenye mire so nice. Ata ya gara achite okay. Tunasonga haturudi nyuma. Party mood ndiyo topic leo. Ukileta madhara usiku, tuko party mood positive peke yake. Ukipenda kucheza ni sasa karibu.